O le polo o ketsi lea mo le ati na e o le limu fuafua. O lo o ngā lue e le matanga luenga o whātoanga mwhai ngā whaiva. Ma le mālo o whātasi na ia tapu e mawhaaola le limu fuafua I ngā taifale o Samoa. O le limu fuafua o se puna oa le ngā taifale ua mautinoa lo na tūlanga lulei. Ma e ielo nā o ngā whaalsoi fua mālo loina e te te ea tua I whāmai. I su e su e ngā sā whaatino ina le vāenga o whai ngā whaiva. O mautinoa I le mwhai o na whaafatoanga ino o le limu fuafua. E whaanga I nai nisi o me totia ua. Wanga wa aia I le au whainga luenga I whaatino. Mai te leilo nā wanoe mwhai ai o nā wina atu I maketi I whafo. E pei o nai ai le tele o atu nu o le Pasifika. Lea ua fsoso anima I ai le mālo I āpani. I la lato whainga pāanga ma le mālo au whātasi. E langolango ina le nei ngā luenga ma ua mwhai ai o na whaatino ni pol kalame whale awa onga. I le whaafato anga ino le limu fuafua I ngāta I whale o afio anga se furu. I le motu I salafa I le tausanga watua nai. Lua afe lua sunga tasi. Sama whai ai o na whaalawi loa le neipo kalame I tūta au o le limu fuafua le soifua mālolo ina. Ma whai loa iei me totia mo I whaafato anga ina. Ina ia whaatū mauina ai le lei ma le tele o limu I ngāta I whale o Samoa. O le nei fo I polo keti, o soso ani tele mo le fausia ina o le nofuanga I whaafato anga. Ma whaafai lele I le limu fuafua I toloa. Ina ia ma whai o na tustufa ina atu ma whaaola I ngāta I whale o afio anga. Ina ia whaatele ina I pele e neita mau a inga.
On behalf of the Fisheries Division, Ministry of Agriculture and Fisheries, we would like to acknowledge the great support from the government of Japan in accelerating our effort to advance the farming of sea grape in Samoa.